e ko mākou māku i loko kalani, e ho ano i a ko inoa, e hiki mai ko au puni, e mālama i a ko make make maka honua nei, e like me ia i mālama i a makalani la, e haave mai a mākou i ke iala, i aina mākou no nei iala, kala mai ho i a mākou i ka mākou lawe hala ana, me mākou i kala nei i ka poe i lawe hala i ka mākou, mai ho oku uo i a mākou i ka ho o vale vale i a mai, e ho opa kele nōna e i a mākou i ka ino, no ka mea, no ke au puni, a me ka mana, a me ka ho onani a maulo aku, amene.
Called